Ouais,
t'as chelé, t'inquiète.
Hello, this is your girl Usimi, the short, the tall, the middle, the center, your local investigator. So niyazi ukuthi mani ngibona guys, isikhathi sokuthi ngibambe abantu abajolayo. But before we get to that, I just want to let you guys know that we still have our competition running. We are on the road to 100k subscribers, so make sure you do the right thing if you haven't subscribed. But if you are a regular digila, welcome back to another episode of Uyajola 99. So sizohamba siyoze, we are in Orange Farm, ne? So njengoba sile Orange Farm sizohamba siyofuna ubhuti lo sibizile sizokuthi kahle kahle what's happening. Don't forget subscribe to our channel, also leave a comment in the comment section with #Uyajola99. Let us know where you're watching from and let us know ukuthi kwenzakala. Mhlawumbe nawe uyafuna ukuthi ngize nganguwe, ngeza man, do the right thing. Don't forget you stand a chance to win iPhone 15 Pro Max net nje uma ungasubscribe. Asambe sizo ukuthi kwenzakala. This is still Uyajola 99. So we're here with ubhuti sizozokuthi kwenzakalani nokuthi ungibizeleni. Kunjani?
Ngiyaphila
manje. Ngiyaphila. So mina ngusimi and ngibuya from Uyajola 99. Ubhuti ubani?
Usipho.
Usipho. So Usipho njengoba ngila why?
Ah, it's because of sengiyacabanga nje ukuthi umuntu amngathi angichitele izinto azenzayo.
Why usho kanjalo?
Because hayi. Nje since imali iphelile nje kasabonakali.
Imali?
Imali iyibhuku. Angithi abazali bami bangishiye manje.
Yeah, so kwaba into yokuthini niyidla noyithu. Okay. So manje seyiphelile nayo uyangiyamalala. So uke wazama ukukhuluma naye ngayo le ndaba la namhlanje?
Hayi, angizama.
Awukaze. Okay. But awucabanga ukuthi mhlambe ngabe ukhulume naye kuqala before uthatha ama extreme measures wokuthi uzubize mina? Because I mean singathi sifika or simshaje sithola ukuthi ayikho into ayenzayo.
Hayi, ngifisa
into efunayo le ukuthi simsearch. Okay guys, so niyamuza ubhuti uthini uthi please simi please investigate. So guys, okwamanje before siya lapho nesikhathi singakanani wena naye nizwana?
Sina 1 year 8 months.
1 year 8 months and this is the first time yenzeka le nto.
First time.
So nje after imali nje kumoshakale yonke. Okay. So yazini mina ngizoyenzani ke? Ngizohamba ngiyo investigator ne, and then mina ne team yami mase sitholile information esitholile sizobuya kuwe. Mhlambe ngasetha bo 2 weeks bo 3 weeks but sizobuya kuwe. Wena in the meantime ngifuna uacte normal, ungambonisi ukuthi khona into esiyenzayo ukuze azokhona ukuchubeka nathi sokhona ukumbhaca if ikhona into ayenzayo. Yes sis.
All right.
Okay guys, so right about now it's time for me to go and investigate. Don't forget, make sure that you subscribe to our channel, click the notification button for every time we upload a video. Don't forget to #Uyajola99 in the comment section, let us know where you are watching from. Also don't forget we are on the road to 100k subscribers, so do the right thing, let your friends know, let your family know, wonke umuntu nje subscribe. Okwamanje let's go investigate. Sanibonani bafethu, so sesibuyile manje sinomjita wethu sokhuluma naye sizokuthi kwenzakalani. But angihambi ngedwa, I'm here with my bouncer, the guy that always saves the day. So straight to the business of the day. Bhuti kunjani?
Ngiyaphila.
Ngiyaphila. So last bangokugcina Sipho bowukhala ngomuntu wakho, kulokhu kuya kanjani phakathi kwakho naye?
Hayi, umuntu amangazi ngoba since ahamba izolo, since atholeka imali angazi.
Yeah. Namanje akakabuni.
Akakabuni namhlanje.
Hayi bo, mosami kumthinta elayinini uyamthola.
Hayi, ngimthuli ngisa kuvoicemail.
Straight.
Straight.
And then ukawazama maybe dichomtsa haye or something.
Ndirele mcetetse moba.
Okay, well it's a king. Na kgojwe tsa ho ga ke go nkopile re o simi go pa investigate, so ke ntse jwalo re. Ha se ke tlo bona tsantso ke itshotseng and then re tlo bua nna lwe. Okay. E re go re
very.
Okay, so wa bona ne ke yo motho hao and then ke yo motsana lengena wa bona. And it's not the first time ke mbona le yena maobane, like it's been, wa understand. So choice ke hao ke hore o batla re balate o go batloele. Oh yeah, oh but real, cuz like I know where they are if ke ntshe batlang e hore
ah ko pagbala
ke ntshe batlang. Okay guys, so njengo banzwile uthi sibalande ne, so manje isikhathi sokuthi siyobabona ukuthi bayajola na. Let's not waste any more time. Asambeni. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster.
never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through.
Hello, my phone, and then hello. No, it's not where I'm going. I can't wait now. I'm going to go to the house.
Why you tell me to how?
ubatla okay ufuna yenzeni ufuna hleke ufuna hleke udla imali yakhe ufuna hleke
wena ubudlana
1.5 million yonke
wena ubudlana
ngidle yonke yena iqeda
wena ubudlana
sotho ngiyishaka nani indoda yakho
oh kusho lokho uthathe imali uzoyidla nalomuntu wakho
ubamba la ori nuska tsotsa sakhona
hayibo hayibo Hayi 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 uti sina sizangizolwa nawe lana ne sina sifuna ukuthi
kama nje uso sigantsontso maseka ngibamba bamba
because but nawe angitshe kuvimba ukuthi ungayenza into ozosola ngaye
cha akakhuza abafana abancane akubhekele into ingakanani
lalela thina
iphela lolu
lalela thina la size ngizosebenza usisi kube yena beka khona ukuziphatha kahle kube akajulanga nalengane angithi So manje wena ulisa abantu abarong
la. Mara sibe singayixoxa sonke mama senisithatha nama video nawe cameraman ujabile ngathi usentokozweni.
Wazimsebenza. Wo 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 wazimsebenza. Sonke la size kuzoyenza umsebenzi. No mama bafuna senze njani?
Hayi chama.
Bafuna senze njani? Nanga umuntu ekumele ukhulume naye umbuze ukuthi why wenza kanjalo. Manje yini way forward kuyenzakalani what's going to happen moving forward. Uyazihlalela nalomuntu wakhe noma uyaphuma kuye noma kwenzakalani.
Wena ngazi uyibona ukuthi ubuyela kulo boyfriend wakho lo umbhubhudla imali ngoba manje songidelisa ngabafana ukuthi
kodwa uyina uyidlila uyihlanga na
imali
imali le yena bekaza naye
hayi cha mama ungu hello
eh
mina ngiyaphanda
yeah
imali engidla yami engiyiphandele yona ngiyayisebenzela
yeah
yodla imali lo mfana lo
eh angithi phela manje mhlawumbe ugirl bekafika ngayo imali yakho na saza ngithi
hayi bubhudla phela leli ngiyenzothi imali mfana ngayo
Nayi lokho mina khethe ukuthi uthatha abantu bakwethu.
Akhetha.
Ngamela khethe
ngoku. Ubhuti uyasho ukuthi hayi hayi.
Ufishing yakhetha
mina. Yeah.
Lakhethe.
Ngufishing yakhetha.
Lokho mina khethe.
Ngufishing yakhetha mina.
Khetha wena.
Ngufishing yakhetha mina.
Oh wena u grand wena. Ushile chelete uyangapha angazi ke ngapha bokwenzakalani so right.
Wena nje ukona lebe. Ngathani kithi ubitini.
Wena.
Bad behavior Joan.
Bad behavior manyana fuseke wena sokuya tele.
O abusive Joan.
O abusive.
Urinza thoba sisi.
No sina sezonzo. Sikha
mara
mara lalela. Lalela bona le ikhuluma yangendawo la la sizela ukuzothola ukuthi No bayokujolela noma bajola ngawe whatever i situation ikuyiyo la kodwa nje nomjolo wenzakalayo Asimpheke iphendula inhlekisi sina sifuna uku we want to just find out ukuthi ugelo yajola vele ukuthi ubhuti naye azokhona ukwazi ngoba ubhuti uyongibizile wathi azinsini kwenzeka sona nasona naso
so understand umncane kangaka wayiphenduka isilima ofish baningi kanje manzini wantantaza
wabizola athi ufuna imali yokugibela lo mfazi
Sebayidlili imali phela.
Imali iphelile sekafuna imali yokugibela.
Sekayahamba. So lokho.
Wangafuna umsele kwenye indawo la wena mfana.
Hayi. Ngisazithandela le ntombazana. Hayi. Uzithethela ama camera manje.
So wena uthi usamthanda.
Yeah, mina ngisamthanda.
And then wena uthi usaf usamthanda and then ubut mina angisatholanga nani igama lakho buta.
Okay, ubeka kimi la.
Angisazingenisa.
Ngoba wenzisha. Kazi wena buti nje uyashaya, naye wena buti ngathi you abusive. Ayayayayayay. Wena ngathi nje uyatreatne wena
buti. Cha ngiyabuza.
Hayi awubuzi wena uyalwa phela. Ah kahle ngamatshe. Yo. Unini? Usisale nale.
Ngani ngiyacika le ndaba manje ngathi ngisilile.
No.
Ngiyiswa ngabafana abancane. Nakumele usho uchaze indaba yakho uthume kanjani nje ukuthi awusayingeni. Uyafika ufike umaqedwe nje ungitshela ukuthi awusayingeni.
Ngiyamrada.
Eh ngiyamrada. But ngena engikhombeka ina ku satisfy and I'm feel better.
Because if edile chileta ke utlo ayithethe. Kushangathi uyasho ukuthi akamsatisfy and then lichelete kusho khona azithola ku. Kusho khona ukuthola kuwe kulokho kuthu.
Uzeleni? Imali noma umbhalo.
Yona
fela. Imali
noma
umbhalo. Eh. Ubona amanyalo afuna la.
Mhm.
Ubona chithe lamanzi abo.
Ngoba
vele sekho. Awuthandi.
Awuthandi
ukusheka kanjalo sekho. Usukulapha ngisho yabona ngokuthi ngisho. Isikhathe.
No, usike.
Sasa ngiyabona.
Okay, okay, okay. We are born a lana, ne? Like, lento le, ayikho necessary. Kona manje, ufuna, why, why? Umuntu emelulo naye nangu la. Manje usifihla ngamfuna bashaye mina. Bashape mina. Bashape mina. Ah, sisunga sifihli ngami.
Ngile kwashapa.
Ngile
kwashapa.
So basa ngishapa. Ubani ubona ikhamera. Ubani ubona ikhamera.
Kan bona busa. Abusa manje. Masimba. Bona masimba. Kunda kuthanda kuphila.
Unophika mami. Unophika mami. Ngiyaza ngisanda. Ngiyaza mami.
Yes, man, before man figure lana, Ben Tanda, Nanita Lil, and Baben Ezan. Magic and Yatuana. Magic and Yatugada. Yeah? He legged a woman, woman, young shaggy. Are you calling to lay? So go show and so grand was his. Mean I got put things in our will, Anne. If when I saw righty, mean I now is sitting at Spumaganji and ask the woman to show Hamba Nigers and Alan. Bomthand. So right, so safun next. Asan. Yeah. Good evening, man.
Weezy, the good eye.
Well, mina ke lo muntu engizena as long as eka grade mina ngicela ukuhamba ngiphume kanje. Sisi ukuthi wena uphuma kanjani? Angisayingene yakho. Ujuda wakho.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. abukumfana wonto mbubhudla obhudla amabithi wamudlisa mfana bantu wamudlisa
iphelile sekathi ufuna imali yokugibela
yabe ungashuthi
ukhaza yangidina lo mazulu yangidina mina yangidina
uthela umdala ningathi ukhumba uyafuna
yangidina lo
mina khamba ngifundisa ke ngidina
ukuba ngifundise laba ngifundisa ngelapho ngena
khamba ngifundisa ngendlela
ngena
ngibona ukuthi ufike usho kwabantu abadala ngamasho ngakho
ngidinile le ndaba manje ngidinile
lo muntu lo nomsebenzi kuhle ngomthula ngibona la ngisantsonto
hayi wena ututula kwasani sekusele nje nami ungibambe ne hawu ututula kwasani uthi nje papa papa kwasana udlali
ngikile kawabamba wena ngikile kawuthwara wena
usolibethi
ngizakuminya manje Sakuminya manje.
Manje ubalekela ku kumgaye.
Hayi.
Ngizokujikela njani nasemthandweni?
Ngizokufuna ngini podcast le.
Eh.
Ngizokusuka pambaba lazo zenza isigantsonto.
Manje sewufuna ukulwa yena. Manje ufuna ukulwa naye. Manje ufuna ukulwa naye.
Ngiqalisa manje.
Manje ufuna ukulwa naye.
Mama ufuna ukuzenza isigantsonto la uzomphefumula badle bakho. Sisinadina nana futhi akusuke nalapha.
Hayibo.
Wendoda nanoma sengihambe la
ngikhona. Oh yeah yeah, mohamba hamba kahle ungasilwisi thina ne. Sicela ungasilwisi nabantu babukela ungabalisi place belief sabo ngikuthi hambe kahle.
Sicela kamala
kusinga. Hambe kahle. Anyways guys, fikele sabona he. Hayi. Mina ke okay so wena uthi grand ngiyaphela la so it's chai time ne okay guys so mina I just want to know you're satisfied with what you got the information nokusiza ngayo grand yabo mnandi okay guys so But we are on the road to 100k subscribers. Make sure that you do the right thing. Subscribe to our channel. Please don't forget to click the notification button for every time we upload a video. From me and my team, we're out.